Gqibezela i-square kule quadratic equation engu ax squared plus bx plus c equals 0. Ndizowohlula onke la manani ngo-a ngoba andithandi ukuba nelinani elingaphambi ko-x squared lingabi ngu-1. Uyabona njengoba lingu-a ke ithetha uba onke la manani akule equation ndizawohlula ngu-a onke enzela uba pha phambi ko-x squared kuzawuba khona u-1. Yinto endiye ndithande ukuyenza leyo. Ithetha uba ke ngoku ndizawuba no-x squared plus b over a x plus u-c over a, kodwa ndizambhala abe kudana kunalana onke amanye amanani, plus u-c over a equal to u-0, ngoba u-0 xa umohlula ngo-a uzawuhlala engu-0. Ke ngoku ke ndizawufuna ugqibezela i-square sam. Ukuze ugqibezele i-square kufuneka ufune inani elizawuba lihafu ka-b over a ndiphinde ndiliphindaphinde ngalo elo nani. Lizawuba ngu-2. U-2 xa ndimphinda ngiphinda ngo-b over 2a uzawundinika laa b over a. Ithetha uba ke ngoku eli nani endilifunayo lingu-b over 2a. Ngoku ke u-b over 2a squared izawundinika u-b squared over 4a squared, kodwa ithi ndiyibhale ngolu hlobo ezawuba ngu-b over 2a squared. Ngoba ke uyabona uba ndiye ndadibanisa no-b over 2a squared, ithetha uba kuzawufuneka ndisuse u-b over 2a squared apha kweli cala lale equation. Izawuba ngu-b over 2a squared naye ndimsuse enzele uba ingazutshintsha le equation yam. Le nto ke ndiyenzayo ndiyenza kuba ndifuna la amanani amathathu awokuqala kule equation yam andinike i-perfect square trinomial. Yile nto siyenza le nto yokugqibezela i-square kukwenzela uba ndizawufumana olu hlobo lungu xa ndino-m plus n squared. Xa ndimphindaphinda la m plus n squared ndizawufumana bani? U-m plus n squared uzawundinika u-m squared plus u-2mn plus n squared. Uyabona ke ngoku apha sinale trinomial le nayo iyile perfect square trinomial. Ithetha uba singakwazi ukuyibhala ngolu hlobo luka-m plus n squared. Xa ndizayibhala ke ngoku ngolu hlobo luka-m plus n squared, u-m ungu-x, uthetha uba u-2mn ungu-b over a squared, u-n squared ungulaa b over 2a squared. Ke ngoku ndizawufuna ke ngoku ukuyibhala le trinomial endiyinikiweyo endiyifumeneyo. Ndizayibhala ibe ngu-x plus b over 2a squared. Ke ngoku ndibe nalana amanani azemva wayo le trinomial. Ndino negative b over 2a squared plus c over a. Uthetha uba ke ngoku ndizawushiyeka no ndizambhala la negative la b over 2a squared njengo b squared over 4a squared. Ndithi ke ngoku ndibe no plus c over a. Ndifuna ke ngoku ukubhala la plus c over a ngohlobo oluzawuba nani elingezantsi elizawuba ngu-4a squared. Ukuze ke ngoku libe ngu-4a squared elinani elingezantsi uzawufuneka ndiphindaphinde ngo-4a apha ngaphezulu ndibe no-4ac apha ngezantsi ndibe no-4a squared. Le nto ke ngoku ndiyenza ukuba ndifuna la manani angezantsi afane eli liku b squared over 4a squared napha ku 4ac over 4a squared. Unika u 0. Ke ngoku ndizawuyibhala ke ngoku lena inani lino 4a squared libe yi liqhezu elinye. Ndizawuba no x minus b over 2a squared. Ke ngoku ndizawufuna libe liqhezu elinye xa ndiwadibanisa la manani. Ndizawuba no 4a squared olinani elingezantsi. Apha ngentla ndizawuba no negative b squared plus 4ac over la 4ac, la 4a squared linani elangezantsi elingu 4a squared. Ndizawunika u 0. Masenze ke ngoku ukuba ashiyeke yedwa la x minus b over 2a squared apha kweli cala lale equation. Ukuze ke ngoku ashiyeke yedwa, ngithetha uba kuzawufuneka ndisuse macala omabini. Ndizawudibanisa amacala la amabini ngo b squared minus 4ac over 4a squared. Nanku ndizawudibanisa no b squared minus 4ac plus u 4a squared, ngoba lo uzawususa la negative b squared plus 4ac over 4a squared. Nakweli cala lingapha ke ngoku, ngoba into oyenza kwelinye icala le-equation funeka uyenze nakwelinye ukuze ingatshintshi le-equation, ihlale ithetha into enye. Xa seke ngoku ndiwadibanisile amacala omabini no b squared minus 4ac over 4a squared, apha kweli cala lilapha ngasekunxele ndizawushiyeka no x, no x plus b over a to over 2a squared. Ngapha kweli cala lasekunene ndizawushiyeka no b squared minus 4ac. Ndizambhala ngomnye umbala. Ndizawushiyeka no b squared minus 4ac over 4a squared. Ke ngoku ndifuna ukufumana ukuba u-x wam uzawuba ngubani. Ukuze ndifumane u-x wam kuzawufuneka ndiqale ndafumana i-square root kumacala omabini e-equation. Masike ke ngoku sifune i-square root esi kumacala omabini e-equation. Ndizawufuna i-square root apha kula x minus b over 2a squared. Ndiphinde ndifune ne-square root sika b squared minus 4ac over 4a squared. Esi square root endisifunayo sizawuba positive, siphinde esinye sibe negative i-square root salo elinani. Uba ndifuna esi-positive nesi-negative, kuzawufuneka ndibhalile apha ngaphambi kwe-square root uba ndifuna esi-positive okanye esi-negative. Uhlobo endiyibhala ngayo ke loo nto kuwubhala u-plus no-minus kanjena. Njengoba ndimbhalile kwelinye icala, andidingi uba abe khona nalo okweli cala lingapha lika x minus b over 2a squared, ngoba kaloku uba ndizifuna ezambini izawuthetha uba ndiphindaphinda into enye. U-plus okanye u-minus kuzawufuneka abe kwicala elinye le-equation. I-square root sika x plus b over 2a squared sizawuba ngu x plus b over 2a. Si-square root eso sika x plus b over 2a squared. Ke ngoku kweli cala lingapha lale equation, i-square root sakhona sizawuba ngubani? Kuzawuba ngula plus okanye u-minus b squared minus 4ac. Ndiyibhale loo nto ke ka-plus or minus i-square root sika-b squared minus 4ac. Ndiphinde ndifune ne-square root sika-4a squared. I-square root ke sika-4a squared andizudinga ukufuna u-plus okanye u-minus i-square root sakhe, ngoba uba ndifune i-plus or minus we-square root esi sikwenani elingentla, ndidinga nje ukufuna i-square root salapha ngezantsi. sizaba ke ngu esa ku plus okanye minus square root sika b squared minus 4ac. I square root siya 4a squared ku 2a. Ithethe ba ngapha kwelicala le equation ndizoba na plus okanye minus i square root sika b squared minus 4ac over u 2a. Ke ngoku uyabona sisogqiba. Ithethe ba xa sendifuna ukuba no x yedwa kwelicala ndizawususa u b over 2a macala omabini ale equation. Ngapha ngasekunxele ndizawushiyeka no x. Ngapha ngasekunene ndizawushiyeka no negative b over 2a plus okanye minus i square root sika b squared minus 4ac over 2a. Uzawubona ukuba inani lethu elingezantsi liyafana. Ithethe uba ndingayibhala ngolu hlobo lika negative b plus okanye minus i square root sika b squared minus 4ac over u 2a. Uyabona ke ngokuba sigqibile simfumanile ukuba ux wethu ungubani. Ux wethu ke uzaba ngamanani amabili. Apho uzawuthi ufuna i-square root esi-positive, kwenye ufune i-square root esi-negative. Ke ngoku le nto esiyifumene apha la negative b plus okanye minus u-b square root sika b squared minus 4ac over 2a ukunika lento ekuthiwa yi-quadratic formula. Noba unikwe omphi u-a, u-b no-c kwe-quadratic equation, izawuhlala ikunika impendulo ka-x le i-formula esiyinikiweyo. Iza kunika o-x bakho bobabini ozobafuna kule kuthiwa ke ngoku yi-quadratic formula okanye i-quadratic equation. Lena ke kufuneka uhlale uyikhumbula. Noba andithanda ukuthi abantu kufuneka kube khona izinto abahlala nje bezigcine apha engqondweni. Lena nje kufuneka uhlale nje uyikhumbula, uyazi i-quadratic equation engu-negative b plus okanye minus i square root sika b squared minus 4ac over u 2a.